Hello fam, I hope you're all good and I hope you all enjoy this song, Usinipite. Thanks.
Usinipite Mokozi, unisikie unapozuru wengine. Usinipite Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine. Usinipite kiti chako cha rehema, na kitazama magoti na piga pale. Nisamehewe Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine. Usinipite.